Select Africa TV. Ngiyabingelela babukeli beSelect Africa TV. Gama lami nginguSinenhlanhla. Namhlanje sikuthulela ke uhlelo olusha la sisho khona sithi Inside My Story. La sikulethela khona osaziwayo abantu abangosomabhizinisi nabantu abazothinta inhliziyo zethu sifundisane ngezimo nempilo kanye nobuqiniso bazo. Kanti ke namhlanje sithi Inside Ayanda's Msweli's Story. Nongalo siyakubingelela lasakwamukela kwiSelect Africa TV kwi Inside My Story.
Angibingelele, ngibingelele kakhulu ababukeli emakhaya bese ngizovala ngawe dadwethu.
Ngiyakubingelela, siyabonga kakhulu. Unongalo siyamazi kakhulu emsakazweni Ukhozi FM egxile kakhulu eindabeni zomgwaqo, uwumbhali kuningi akwenzayo. Kodwa nginongalo angingakhulumeli ngoba ukhona eduze kwami. Mawungasithatha nje usibeke ubani uAyanda Msweli, ukhulelephi, unawo yini umndeni, angivele nguniki.
Cishe wathi unawo ni matric.
Angazi uyena ozoyisholo ifuthi ufundile.
Yabona bayibethi khona i-line of questioning yabo mathi unawo yini kuzoba u-matric
umndeni.
All right, no asibingelele bese ngithike no igama lami Ayanda madoda Msweli.
Oh, Ayanda
madoda Msweli ekhaya kithi ke silapha eshumini abazalwa nje umama nobaba kumama oyedwa nobaba oyedwa ngababali odadewethu abadlula singababonanga kodwa nje sibabonile sibe u-10 amantombazana abawu-2 sabona bese kuba bafana laba abawu-8 mina ngiqhamuka lapha ezansi number 2 kusuke ekugcineni yikho kuthiwa Ayanda amadoda.
Amadoda
Msweli hhayi akuyena lo Ayanda kujawe igranti
kodwa yini ndaba uthi u-number 2 kusuke ekugcineni kuma nje ukuthi u-number 9
angisakwazi ukubala kahle ekhasi yiviyo yabona yiviyo so umuntu ke ulapho ke uma wami umadlokovu umangema uma wami ubaba wami ke leya nsizwa umphoseni Msweli ingane yokuqala ekhaya eka-1953 eyokugcina eka-1975 singabala
okay yini usho
ngenzeka ukuthi ubonge ukuthi bekwenzekani all along la
eyokuqala ya
1953
eyokugcina
1975
nibawu-10
yes bawu-10
hayi bona ungalo
injalo nje ayijiki futhi umama uyedwa nobaba uyedwa
okay abantwana unabo umndeni ongowakho ke njengamanje
awusengizamile noma kungakafinyeleli umuntu lafuna khona njengamanje ngihleli ku-7
oh okay
yes u-7 mayiphelele enye yazo le ngihamba nayo
okay.
Lephetha amabhuku ami yona enye yazo. Iyona yodwa intombazane nginabafana bawu-6. Ngintombazane yodwa usazama impela ngeke phela ngihlulwe abantu abadala. Ngifuna ukuthi sekushoda nje 3 nami ngithi caba basicongwe.
Oh, ufuna ukukhava kahle kahle abazali.
Yeah, kwakufanele ngibe na-11.
Uyaphuma esandleni uyayibona kodwa.
Ah, ungcono ngiphume emgwaqweni kunophuma esandleni. Esandleni angiseneli.
Kwazi-ke abantu emsakazweni Ukhozi FM, kwazi ngey'limu zakho, udume kakhulu ngamahlaya, ukudlalisa ulimi lwesiZulu. Kodwa before u-Ayanda basemsakazweni Ukhozi FM, uqalephi? Ufike kanjani futhi khona?
U-Ayanda wakwaMsweli unje umuntu ofundele emakhaya. Into yami nje ile emakhaya yonke. Ngifunde cha cha angifundile ngafunda kunomehluko ofundile tertiary level owafunda ilama class ethu smallanyana right nansi ke into ke ngafunda ekhunjaneni primary school khula ngolwazi higher primary ngaya esiqiwini junior secondary ngavala emawombe iradio ke inje iradio ngiyithanda mina ngifunda ustandard 1 ngiyenzana ubonakala kanjani ukuthi ngithanda iradio uma kuyodlalwa ibhola bengalidlala ibhola aze ngilidlale abantu bangakithi bangazi njengomsakazi nje silokhu funda u-1 ngizangifunda u-matric ngumsakazi ngoba ngenzani emagrawundi sasingenazo-ke i-stadium ngangigibelela esihlahleni ngisakaze ibhola ngithi ngenza ibhokisi lami i-commentary box omunye enihamba naye uyofakazela lokho ngoba umalume wakhe ube ne-team le team abe nayo uMike oyinduna manje yona team angangi iJacaranda SC mina ngangiba umsakazi wakhona so ngibanikeza izibongo entertainment yonke lento engiyikhulumayo kuleya level ngangi kuluma ema groundi, maklange ne e calling sagaze ipola, mangala ma team amakulu ni sagaze ipola, ispa lapo ge nitu eredo. Ngahamba na ayo, kase ngangatu metric. Ngangatu metric ige, wogu form 5, wangu metric. Ngangatu form 5, kase ngala ge, nyose benza mina. Ngahaye 1-to-1 battalion, ngaba isosha. Ngasebenza emasosheni yasiya lahle kancane ivision yeradio ngoba ukusebenza kwalapha bekwehlukile bathanda uba serious laphana kodwa ilokhu ikhona into ngangifuna uba ukusebenza emsakazweni ukuthi kufunekani emsakazweni ngangazi ngangifuna ukusebenza my vision nangifuna ukusebenza emsakazweni futhi ngisakaza ibhola ngifuna ukuyosakaza ibhola hayi yonke le nto ngifuna isakazela ibhola ibhola ngiyathi namanje uyezwa uma ngikhuluma ukuthi unayo le nto ngathi usebholeni allright masebenza ke emasosheni cha ngabe ngashiya ngezathu ezithizeke esingesayigalula manje ngomlalela kayibuzanga ngibukela kayibuzanga
okay
ngase ke ngathola ithuba lokuzosebenza kwakudependency city police ngalezo sikhathi la kwa metro mangifika khona 96 ngathi ngifika ngiqeda nje training ngoba thina sa train 6 months ngathi ngona 97 ngase ngizama kuyo revival leyaphuphula mi le radio ilangiqale khona ke manje uyilandela uma ngithi ngiyayilandela ivumi le yokusakaza ibhola ngithi ngiyangikena la ukhozi naye ayivumi ukusakaza ibhola kuvele kube nebitay msolid yabona izayona
yabona
so wase kuthi ngelinye ilanga mina ngisebenza ehapa ehapa ngikhipha ama truck amakhulu ma abnormal ngisenza wona I think bengo 2004 ke manje
yes
ngikhipha ama truck lapha bese kuthi kunomngane wami osenze control room emaphoyiseni njalo ekuseni before ngiqale uma umsebenzi ngangiyilawula mina ukuthi no ngizoqala ngo-10 noma ngiqale ekuseni kakhulu bese kuthi ngo-7 ngiphumula so indawo yami yokuphumula ilapha e-call center lapho ngena khona ingcinga ama-complaint dispatch amaphoyisa umngane wami u-GPS umtshalo so usethi-ke angimlekelele laphana ngoba kungena ingcingo lekelele uma ngithi ngibamba ucingo ngithi lapha bade abe-radio bafuna i-traffic ade ayenza leyo nto yabo nje yena akanandaba nalento kanti mina ngangine-vision awuma ngiyibamba bangifaka emoyeni ngangithi mina ngizobanika i-traffic as ukuthi bazoyisholo bona emoyeni uproducer nosikhathi umusa msomi usebenza nolakhe esifatha hhayi bathethe bengifaka emoyeni one bese ngithi hayi nakusasa ngizobuya ngizocupha eduze kwalolu cingo babafuna ngiyayikhumbula ishina bakhona i-extension
8318
nakusasa umtshala athi phendula labo bani sengiyazazi ikhathi zami ngolwesithathu usuku abanikisela inumber yami
wathi ukhathele ukuthi bakuthole
yilapho-ke angithi vele angisebenzi la yilapho engaphuma khona okokuqala ngiphuma nomsebenzi e-control room ngawenza lapha kwi-sector yami hhayi-ke angibange ngibheke emuva lokhu ngahamba lokho sekuthi ngo-2012-2013 ngezathu ethi sengithi ayi ake ngirizane nami emsebenzini ngoba sekunezinto nami engiyibona ukuthi angiyozama amadlela ahlaza kunezinye izinto ngaba nenhlanhla mina uma ngirizayina angiqashiwe e-SABC bengivolontiya 2004 ma 2013 sekufuna ukuthi manje ngirizane ngoba sekune-pressure enza ukuthi ngirizane ngarizane ngathi mina hayi ngeke ngihlupheke uma ngifika umphathi ngaleso sikhathi uzandile ngihlale ngincoma umphathi wami uma ngifika kuyena bese thi hayi hambe ngenzele i-business plan ngaya komunye usezenza i-business plan ngayiletha ku-2014 wayithatha wayifunda wangiqasha there and there kushuthi ngenzeni ngahamba nomsebenzi e-control room ngokuqala sengihamba nawo esibili-ke manje sengihamba nawo-ke manje sengiwuthatha kuma-premises ngawuthatha ngiphuma nawo ngaphuma kanjalo nomsebenzi wamasipala ngawufaka ephakethini uba kwakuwumsebenzi wetheku
eyi asazi mhlawumpe bazobuya bezofuna umsebenzi wabo kodwa-ke kulungile so njengamanje upermanent ukhozini FM
noma uyalwazi udaba luyalwazi
lolutukuthi
nqamnqam silakho nqamnqam kodwa-ke ngendlela engisebenza ngayo mina kulula ukusho ukuthi uma ngingaphambukanga ngingayenzanga into erong hhayi angiboni ukuthi ngingaba ngisho kuyoxoxwa angisokoli ngiye ngisokole uma kunezinto ey'rong uba umsebenzi ngizasho ukuthi ngiyawenza ngiyawuthanda bese ngiwenza ngusha beyond the call of duty yilokho nje ngikwazi ukuthi hhayi umsebenzi ngaba ukuthi nje phela umuntu umayo ethi eyi Msweli manje se unezathu ethi kodwa nje hhayi umsebenzi hhayi no kulega jenge stiomi classroom.
Igwenya ke ngoba la itimpela iyawenza umsebenzi. Abantu abaningi bakuthande kakhulu ngendlela odlalisa ngayo ulimi ikakhulukazi lwesiZulu. Uyithathe phi lento? Isuka kanjani mhlawumbe nje mawungasibuyisele momu?
Kungcono ethimini yakho ngoba khona abangaziyo esuka ekhaya. Ngikhuluma kamnandi nokhulumana. Lolu limi olwasekhaya dadwethu. Lunjena nje olwasekhaya lwaseyinkomeni. Yabo? Yabo mangithi Inkabi. Mangithi Inkabi. Abantu bacabanga ukuthi Inkabi abantu ababulala abantu into eso. No, mina ngaqala ukubizwa ngeNkabi kwa 1991 esikoleni kwa emawombe mangifika singena ngokwara 27 siphuma ngo 4:30. So manje kuthiwa la uthisho omkhulu Msibi ubuza ukuthi kunomhlangano wabafana ngicabanga ama class lapho standard 6 ama class silabo ko 10 ama class mina ke ilanga akhethwa khona futhi lapho ukuthi ngibe head boy. Ngoba ngabuza umbuzo ngathi mina nje kuphela uma thisho omkhulu ubophela iy'nkabi ufuna ukuthi zibe effective uyibophela eli zingena eli ziyolima bese uyikhipha eli futhi uyikhiphe lapha ngo past 11 uma uyifake iy'nkabi ngo 4:30 obviously ngo 11 uyayikhipha hhayi ukuthi uzofaka iy'nkabi ngo 4:30 uyikhiphe ngomnye 4:30 kusasa angeke uyithole le nto oyifunayo la ngaqala kwathiwa iy'nkabi mina ngiyinkabi from emawombe ngo 1991 ngangifuna 9 ngo 92 ngiyinkabi sengiphethe isikole sonke ngu head boy eleyinkabi ngizama ukuthi ngisuka nalo le emakhaya laze lazofika ngizama ukuthi kukhona okwakhala wathi umsweli upromoter labantu ababulala abantu ngiyacabanga ukuthi abantu abayami abazi ukuthi inkabi ile ethenwe ngenhloso ukuthi izoboshelwa ilime ilethe ukudla ekhaya yabona item nje lithi inkaba izondi bazokutshena abanye futhi ukuthi elale emakhaya le ngo-1990 sase sinako ukuthi hayi ayizondi inkaba elaliphinde ligqugquzele njengakade sekungo-94 bese ligqugquzele ukuthi noma ngabe ilimele kangakanani noma ithathele intombi sasesho njalo ukuthi ayizondi inkaba noma ungayithathele intombi egqugquzele ukuthi noungalwi uzoqala phansi futhi so lolu limo ngisuka nalo le ekhaya ngoba ngiluse kakhulu so sengithi mina mawudila ne transport the transport is the 60% ama tax so kusho ukuthi ke namba abantu abafuna ukweluswa naba abantu abafuna ukugadwa so kuzubagadeke mawulusa inkomo le makhaya ziyazi insizwe nawo usuka emakhaya inkomo izinkomo zomuzi nomuzi zizwa umeluswazo uzelusa ngekhwela ngathi yezwa ke ngisho inkunzi kuthiwa ngisho kuthiwa nenkomo ehlanya kanjani uma sekufike umnikazi wayo oshaye umelusi wayo ushaye ikhwele thizeni ayibona ngathithe so ngase ngithi-ke mina no laba abashayeli bamateksi angiprioritize bona ngeluse bona ngoba kusho ukuthi uma bewu-60% emgwaqweni kusho ukuthi-ke ney'ngozi ey'ningi phela zikubona ngoba vele baningi emgwaqweni hhayi ukuthi ngoba bedrayiva kabi so wena yenzani developer ulimi usungula ulimi ozobelusa ngalo ngasethi okay ngalisungula ke lolu limi oluzothi njengamanje sithi uma ugibela itax uma igijima ngeke kusho ukuthi uma uthi wena kuyena eyibhuti ngathi ugijima kakhulu nizoxabana kodwa uma uvele uthi nje umntu akababa ungayithethisi uzovele yahleka nikanda bheka emuva abongu cathi kunomsweli la bese futhi uyambona uyehlisa so sisungule ulimi olumasajayo ukuthi umuntu uma ingalifakile ibhande asisho ukuthi fake ibhande sithi hashtag thanda ibhande zondi ibhandishi athi uthi into sithi cha uma ungalifakile ibhande sekwenzeka ingozi esibhedlela bazokunameka bekunameka ngamabhandishi bekunameka kanti ubu ufake ibhande ngaba ufika ngemabhandishini yabona
Yes. Le indlela okhuluma ngayo indlela esikugqugqumezela ngayo wehlisa nolaka kubashaya
ngisuke ngithi nje abe phansi nokufaka futhi sense of responsibility uma kulona lolu limi khona ukuthi ethi umuntu eyi sengisengozini manje gcine ngaziyo ukuthi ingozi uyambona ukuthi uyayishift uyisa komunye umuntu kanti manje mina kuze ube responsible ngithi mina ungayithethisi inkabi uma kuwayithethi sizodubitela idlutshanweni usabele kude njengo-adamu kweza sebhayibhelini so uma uthi wena usengozini sebevele bethi wena hhayi kusho ukuthi beyithethisa abasasho ukuthi ubespida ngoba uma uthi wena hhayi ngisengozini kuba ngazuthi khona omunye umuntu odalingo no ungayithethisa inkabi uyibambe ngomthetho omdala kaMose kwezasebhayibhelini wayithethisa idubitela idlutshanwe nosabele kude njengo-Adam u-Adam wathi esonile phambi kankulunkulu uyakhumbuka ukuthi wathi mayimbiza unkulunkulu wayesebelokhu ethi ngilapha akashongo exact location ukuthi eduze kwani njengo-driver uyabona u-driver mamniyathi umnikeza imoto yagenqeka uyambuza ukuthi ukuphi ngilapha bos kuphi ngilapha bos uyabona uselapha bos yikho-ke uma uzwa ukuthi njengo-Adam wezasebhayibhelini iqhathaniswa nomshayeli esethatha imoto yomuntu wayidlisa utshana ma ngithi idubitiyela yadlutshana ngithi ngokujwayelekile befuna hambe etiyeleni wena ngokuthi ubuyithethise usho ukuthi ubuspeed yaphuma imoto yathi ngikhathele ukuhamba kule nto yakho uze ubona ukuthi angisafuni ngizoba setshanini idlutshana
kuzwa kahle ukuthi cha ngaphela lolu limo-ke luyinto enhle embukeli ngoba usho khona ukuthi lusuke lugqugquzela hhayi ngoba esukelwa bakethi suke gqugquzela abantu nongalo ngiyazi ukuthi unencwadi oyibhalile ngifuna siqale sigxile kakhulu kuwe ngiyazi ukuthi unencwadi oyibhalile khona ongasitshela khona ngayo
incwadi khona ithi qaphe eqolo njengonwabo ya iqaphe eqolo njengonwabo yazi ukuthi yini ngithi iqaphe eqolo njengonwabo okunye mhlawumbe kufuna sikuthi kancane ngithi okuhambe la emgwaqweni ubuke ukuthi unwabo kukangakubona unwabo ushayiswa imoto kukangakubona ixoxo ushayiswa imoto unwabo luhamba kancane ixoxo liyagxuma kodwa lona lishayiseka kakhulu lishayiswa imoto unwabo alishayiseki ngoba lwenza show ukuthi one uma lingena emgwaqweni lithatha umbala uthi lubonakale luzoqama right unwabo lukwazi ukubuka emuva lubuka esayidini lubuka phambili ngalena kokuthi lokujikisa intaba qaphe eqolo njengonwabo lukwazi ukubona la emgogodlini angithi uma ufika uma la emva kwalo liyakwazi ukubona ngombala selishintsha kuba ukuthi selikubonileke so ithini ke into ithi uma ushayela imoto buka la ohlangothini esayidini ubuke la ukhona ubuke la uyakhona ubheke nala osuka khona i-rear view mirror side mirror side mirror yabo qaphe eqolo njengonwabo yileyo nto incwadi yami-ke isho kanjalo-ke sithini-ke lapha encwadini sizama ukuveza izinto ezingatholakali kwi-K53 i-K53 izodila ney'mpawu zomgwaqo control imoto yabo yizona zinto yes ihamba ideally nawe uhamba nomyeni wakho noma no-boyfriend noma ufiance seningena emotweni ningezwene nizodala ingozi yokuthi anizwele angithi sokhumbula ukuthi uma kwangena emotweni singazwene one mina ngihleli mina ngidrive angidrive mina siyayishayakele moto ngoba asikhulumisani mina sengizosebenzisa lesi sibuko nalesi sengiyenqena ukusebenzisa lesi ukudlulisa amehlo ami esitheni sami ngoba phela usaphenduka isitha sami angithi i-right sengiyibambe nje kanje right into ezokwenzeka wenza njani-ke kuney'nkabi zami ey'phuma iceli njengento uthi yebhasi esigijima kwi-breakdown lane kukangaki wena ulekelela umuntu ohamba naye ukuthi hawu eyi nayingozi ukuyibona ukuthi awushayeli bese uthi hayi bengayiboni so ngoba uhamba nomuntu anizwene ingozi ayibhekwa umuntu oshayela kuphela ibhekwa nawo wena oseceleni so lo muntu lo khona umuntu ongene ngale uzobona wena angamboni ngoba usebhekele kuphela so ngizama ukuthi-ke lana kule ncwadi ngeke uyithole into ekhuluma ngaleyo bese izokhuluma okunye ngohlobo lwabantu abasemotweni ngizokwenzela uhlobo nje olulula lwezingane sithathe iy'ngane khona iy'ngane ekuthiwa zine-condition autistic ngeke uyifice lo nkulumo encwadi kwi-K53 ya iy'ngane uma sihambisa esikoleni ingane e-autistic lezo ngane zi-sensitive ngalolu hlobo lokuthi uma uhamba nazo azofuna umsindo that's one uma kade kunengozi uzoshintsha i-route kufanele ukuthi ume ukhulume nazo uyitshele ukuthi-ke uyabona manje vele besiya la olwandle sekunengozi kuzofuna ukuthi sijike sizophuma sithi awuveli nje ujike ungakhulumanga nazo ngoba usedukile kusho ukuthi usuyonile le nto abethi niyoyenza u-3 wakhona ingane ene-condition uma ufike wambeka kule sithi useyohlala kule sithi kuze kuphele unyaka awukwazi umshintsha amasithi uma umlethe ngemoto ebomvu kufuna uma uzoyishintsha imoto ebomvu uqale ukhulume naye umtsheke ukuthi sizoyishintsha imoto so izinto zonke lezi ozoyithola kule yancwadi okukhulunywa ngazo even udriver ozo tati nganze skole ezine condition lababa autistic. Kufuneka afike the day before kuhlalwe phansi kukhulunywe achazelwe ingane autistic ukuthi nangu malume ozokuthatha kanje naye mayizoshintsha ezophathisa omunye ezoshintsha imoto kufuna ukuthi asho the day before. So ngizama ukuthi sisupplementa lezi zinto ezingekho kwi K53 ngoba ngeke ibambe zonke. Ngihambe nje ngithinta zona lezo zinto lezo ukuthi naze ezinye izinto abantu abangazazi. Ukudriver ingqondo yakho ingaphephele khona. Ngathi umuntu othi mayishayela, mayidiniwe. Uba ngathi uyisidenga. Uzo umuntu lehle, babona behle ko fast lane bengazi ungacabanga ukuthi ukahle la. Khona umuntu alwa naye, ubona umuntu uphelele kanje yini. Indlela ayiyonke ukuthi udinwa. Khona abanye abadinwa abanegazi eliphezulu. Ovele hambe ngo-200 ucabanga ukuthi wena ube testimony. No, indlela ayiyona igazi lakhe liphezulu kakhulu. So le ncwadi inisikhuluma ngalo abantu ukuthi uma uzezi ukuthi isimo sakho simo umqondo asikho kahle ungangeni emotweni ngoba into ozokwenza ungathola umuntu engene ngaphansi kwebhasi khona into khona ingozenzeka empangeni langakobhanana kwashona abantu abawu-4 lapho kwakumama nobaba ney'ngane ezi-2. Mase singiyalandela singifika eduzane ngoba ngivamisile ukuthi made kuyena nengozi bese ngilandela la bantu babebheke besey'nhlelweni zokuyodivorce bahamba yebo babili ney'ngane zabo bashona bonke labo bantu. So kwasho ukuthi omunye usesiwami usondelene kakhulu nalowo mndeni sathi mase sesixoxa nokathi hhayi bebenokuthi nokuthi ngizama ukukhombisa ukuthi make wangena emotweni kunento izokwenakala kodwa leyo nto ngeke uyithole kwi-K53. Yilezo zinto-ke mina engikhuluma ngazo ukuthi encwadini ukuthi nazi into ofuna siyithinte, nazi into ofuna siyithinte. Nokunye nje kutho ukuthi yabo abantu banikezwe imisebenzi yokulungisa umgwaqo. Akazi ukuthi uma ifuna ukugunda la, kufanele ukuthi agunde kanjani njani. Akukho kwi-K53, akukho futhi azokufundela khona. Ukuthi uma imoto yakhe isishawe, i-windscreen isishawe yitshe, kufanele wenzeni. Akukho la kubhalwe khona. Kanti uma kunomuntu obeshaya utshani la esekutshani bese imoto yakho ishawa yitshe, uyakwazi ukubuya uzoma eduze kwasupervisor, ucele bona, ucele usupervisor ukuthi yazi nansi imoto yami seshayekile. Uzothi, oh okay, avele adonse ifayili lakhe, akunike iform, agcwalisa le form. Hawu, sehambe uyoshintsha iklasi enkampanini yamaklasi. No, ngoba yena lento ikhaviwe ngoba besekutshani nje bakhava kune-insurance ekhave lezo zinto. Angithi abantu abazazi ngizokhava lezo zinto-ke le ncwadi ikhuluma ngalezo zinto. Iyedlula-ke lapho iyayithinta kancane i-GPV ayiphathi yonke ikhona esabhalwa ethinta indaba ye-GPV nje kwi-public transport. Yilapho uzofika khona ufike ubone uyakhumbula ukuthi bekunalezi yatika ezibhalwe yonke into ngani ematekisini.
Yes.
Yayiqala ukuthi ayilike upam yaqala lapho.
Oh, okay.
Lezo tika lezo imina engilwa nazo nembonisilwa nazo sibambise ngoba iqala lapho le nto yokuhlukumeza abantu besifazane abantu ecala ukuthi yijoka nesiyijoka. Yonke le nto yenzeka emarenkini oba sikhuluma nawe nge-infrastructure ukuthi ungabi khona kwezindlu zangasese kuchaza ukuthini kubantu. Yilapho-ke incwadi yami ikhuluma ngalezo zinto izinto ongakhulumi angazo kalula uzoyithola lapho encwadini.
Ngicabanga ukuthi Nongalo uyangivumela uma ngathi incwadi yakho eyawo wonke umuntu osafisa ukwazi kangcono ngezomgwaqo noku-understand indlela abantu abaphila ngayo emgwaqeni.
Eyawo wonke umuntu, umuntu onemoto ongenamoto, ibuye ibe ne-motivation encane ngoba ayibhaliwe ngengqondo yami kakhulu. Ibhalwe, besithi sizoyibhala, ngenza amasemina. Kukhona nje usisi uLondiwe Mchunu owalimala engozini ku-N2 ngasemvuti. Yena wanqamuka imilenze yombili. Into yakhe ibuhlunga lolu hlobo. Wayezolotsholwa kwakwi-Friday, eyolotsholwa on Sunday ngoba basabatha. Uhamba nomyeni wakhe, fiance yakhe, uhamba nobhuti kamyeni wakhe, uhamba nengane yakhe, nomunye umuntu owayezoba mkhulu. Umyeni wakhe washona lapho. Yena wanqamuka imilenze yombili. Ingane yakhe yalimala lapho, yashona lapho. So uyena wasala. Kuleyo ncwadi-ke uzofica inkulumo yakhe ezisholo yena ukuthi sasiya emandeni, ngithi waye emandeni, abaseshowe, omunye waseshowe, omunye wasemandeni. Kwenzeka ingozi, sayithola sisohlangothini olubuyayo, izulu lalina, uthi kodwa into eyayenzeka ngangilokhu akazi inqondo ihambe, ngangilokhu khona ingoma wayeculo uyibhalile leya ncwadi. Imilenze yakhe inqamukile yonke juqu, yayihlili. Waya esibhedlela wahlale ethinthini, wahlala lezo nyanga waphume eTingtini kodwa into ebesixoxela ngayo ukuthi ulayini ukuhamba nginyawo ezimbili mncane kunokuhamba ngewheelchair so mawuhamba basahamba nje inqondo yakho kufuneka yazi ukuthi ungaphuma la ungafika emotweni wenza njani ukuthi mawusolimele ngozini bese ke ukwazi ukumukela lesi simo incwadini ke ukukhulume ngalezo zinto usimukela kanjani ke simo ukuthi manje sengihamba ngewheelchair angiseyena lo walondo wemthuni obezoshada angisezokushada umyeni wami angimngcwabanga umyeni wami ngize ngawuphositshe esiwangcwatshwa after 6 months uyayibona ukuthi i-double tragic yabo akuseyona nalento ukuthi ushaye futhi sekuyi-trip ngoba kunengane yakhe kunayo kwakunomshado phakathi so incwadi yami cover lezo zinto ezinye zezinto ezithi mangithi iyagqugquzela ukuthi mawusuyifunde le nkulumo bese uthi ha kunengane yakwamashu eyanqama kumlenze la yalapha kwa-D estimeleni yayishaya i-staff yayishaya nge-staff ithi ayazi noma bayiphusha noma nayo yayisezokwehla yanqama kumlenze nomlenze wodwa namhlanje isibekile isitori sayo lapha kodwa i-best swimmer futhi njengamanje ifunda kulezi ikole e-Newlands ngizama ukuthi ezinye zezinto uzoyithola ezigqugquzelayo ngoba kade uthi eyawo wonke umuntu eyawo wonke umuntu ophila phansi komthunzi welanga ngoba umgwaqo wawo wonke umuntu
Yo, ya siqhubeka nayo ke uhlelo olubukele ngalesikhathi it's inside my story kanti ke sinayo uAyanda Msweli nongalo uma sesingena phakathi ke manje emsebenzini wakho ziningi ingozi eSouth Africa yini ucabanga ukuthi imbangela kakhulu
imbangela yezingozi angithi imbangela yengozi imoto umuntu infrastructure umgwaqo kuthi kohlale kuthi ngenzeka ukuthi umgwaqo namapotholes ngenzeka ukuthi imoto ibingeke esimweni ngenzeka ukuthi umuntu imindset noma udlele ukudliwayo bese kuyadlula ke futhi lapho kulezo ngozi lezinazo zine percent lazo lezo ngozi ezidalwe labantu abawu3 bese kuba izingozi la uthola ukuthi khona ngempela asithina esemandleni nalabo basemagonyeni asuwafake amandla ngokwanele ukufundisa uyokhumbula phela ukuthi lento yokufundisa ukushayela akuyona into bekufuna senze njenge event efuna ube iproject ibe iprocess ngoba ukhumbule phela ukuthi wonke yabo njoba sila siba u5 o so 4 noma so 5 so 5 uyazi ukuthi indlela esithole ngayo incwadi ama license sonke ehlukene khona othole ilayisensi ngoba ube nomalume wakhe eduzane wamfundisa ukushayela nje wayifundelwa nesikhathi khona othole ilayisensi wayithola uthi ukuthi ubesekwazi vele ukushayela khona othole ilayisensi kade engakwazi ukushayela wafunda kwangathi ukremini khona othole ilayisensi ephuthuma umsebenzi lowo muntu iningi labantu abadriver lamgwaqweni bathole amalayisensi bephuthuma ukuyoqashwa ucabanga labo bantu abakwazi ukushayela angisho ukuthi yona mbangela ukuthi ngithe thina semagunyeni thina semandleni nalabo asemagunyeni abafuna ukuthi sihlale kahle phansi siyikhulume kahle ukuthi no enye angle esingayibhekanga sithatha sithi o-driver bonke labantu mhlawumbe akho-driver lapha kunabantu nje bakankulunkulu abayiqhubela imoto kunomehluko phakathi kokuqhuba nokushayela ukuqhuba i-something ez ukuthi iyaya phambili njengoba ubona imoto ihamba ngo-240 ma ungathi umuntu ukuyibuzela umuntu ukuthi eyani handbrake ubuze nombani ukuthi eyani handbrake uzothi ukuthi mayisimile wenze show daye angithi kuthiwa emergency brake yokuthi masayikonakele uyibamba kanje ihamba imoto u200 inqoni ngashaya isidudle emergency brake ngizama lokho nje ukuthi usheshe ubonge ukuthi indlela wathola ngayo ilayisensi iyenza ukuthi kube khona ikhala ngemuva ebekufanele ukuthi ke njengamanje sesisebenza sinama project kanjalo ke sinama program kanjalo yini enza ukuthi ke la ku TV yakho lapha ema radio inhlelo ungizwe kahle ningangizwa kabi inhlelo zenkolo noma zingakanani inhlelo zenkolo ubani lo nifuna ukumphendula zingakanani izinhlelo ke ezifundisa abantu nezibuyisa ukushayela efundisa ukushayela nefine tune ukushayela aziko kuzokuthiwa ikhon traffic update ama bulletin okuyona into ebulala abantu akekho umuntu okwabula ukuthi akakholwa hayi akekho umuntu okwabula ukuthi akasindisiwe Ake kumto bula ukuthi idlozi lithi akasayi enkonzweni. Yese siyayidinga inkonzo. Kodwa kube mina bengizothi. Ake nihambise inkonzo isondelane nezinto ze road safety into ezibulala abantu besontweni, beyila emjayivweni, izingozi zomgwaqo. Bayakhuluma. Kodwa abazi prioritizele uzozwa kuma sekuma east oh nkosi yami Jesu nkosi yami Thixo siza mina kuphuma nje sinedolo akazi nokuthi uyothini kanti mina bengizothi uyabona amaphoyisa omgwaqo akhona uyabona mase kuthathwe umsweli kuthiwa ama celebrity sekuyena hashtag valenkosi hashtag akazi lutho umsweli umsweli udumile kanti kube masenza leyo program lebesuthi ama program ka transport aphatha umsweli angithi kodwa umsweli uphatha nephoyisa istage ushare nephoyisa elenza road safety elifundisa izingane zesikole ngaleyo ndlela njalo umsulela ngalokhu kwaziwa ngalokhu kwaziwa sekuzothi ngokuhamba kwesikhathi sesiyamkhipha out umsweli sesimfaza out sekuyileli phoyisa ngoba seliyaziwa ngoba nina nifuna abantu abaziwayo nithi bona abalalelekayo so wenza kanjani ukuthile lokhu umdayisela ibrand mina bengizothi ama-program asinama activation now 6 sihamba naye umsweli nephoyisa lenze road safety lokhu likhuluma likhuluma abantu sebeyalazi hawu yilona sambona hey why nomsweli hayi why nosibani bani i-department i-budget isiyaseveka isisebenzisa umuntu olangaphakathi owaziyo umthetho lo muntu simbeke emuva uphethe ulwazi onzulu yile nto yenzeke eSouth Africa ukuthi abantu abangazi lutho banikezwe iplatform abaziyo bebekwe emuva.
Okay, ndongalo yazi uselapho ngikhumbula kuke kwathi kuzovotwa kuphinde kukhethe ongqongqoshe la eKZN lapha einkundleni zokuxhumana kuke kwaba nabantu kuke kwaba nabantu abathe bayafisa nongalo ukuthi uma kukuthi abaphathi besifundazwe sethu bebengenza umehluko bakunike lesikhundla sokuba ungqongqoshe wezokuthutha angaze ngikuze ukuphawula kwakho mhlawumbe ngokukhethekile sicela usipho ukuphawula kwakho ngaloyo daba la kwa Select Africa TV
nizoba boqala ukuthola impendulo eqondini izinto enjengalezo angiyiphendula ngoba mangenza umsebenzi inhloso yethu ne team yami masiyosebenza nje siye sithi okay masiyosebenza yonke le msebenzi azoyibuza siqala ngokuthandaza qala nje ekhaya siyathandaza njengoba masesenza ama program bese siyaphuma mhlambe kuzoshuntodakaza ethi baba emotweni ethi asithandaze masifika kulowo muzi masenza le ma project emizi before sikhulume nabantu bakhona siyathandaza futhi sicela uNkulunkulu asilekelele so into enza ukuthi ngingaphawuli ke la mangisebenza ngiswe ngingasebenzeli ukuthi ngifuna ukuba ngcono kunobani angifuni ukugxoba umuntu mina ngifuna ukusebenza number 2 lezi nto zepolitiki, ipolitiki ngiyayibuka ngiyayithanda, ngiyayibuka nje. Kodwa angeke unginamathisele impela khona ngoba uma uzonginamathela khona sengiyazi ukuthi ungaya kanje umsweli uthi uyakwazi ukusebenza. Uzothi uma ufika khona bese ke unikezwe imandate ukuthi cha sesisebenza kanje. Besingaphumi lento kamsweli. So kodwa ngiyethi nje umsweli njengoba manje uneplatform aseyisebenzele uyaziwa ngisho social media uyakwazi oy akasebenze ukuthi uze emboneni ukuthi hlokomela mbani yokwenza 1 no 2 no 3 ningalini ukuthi amaphoyisa awekho so ngiyakwazi ukuba umholi kwi smallanyana space sami so angisidingi lesi esizongicindezela ngigcina manje kungasakhuluma mina sekukhuluma abanye abantu cha bawungixolela impela abalaleli ababukeli nabalaleli bami nabalandeli bethu la sikhuluma khona inkundleni zokuxhumana ngi right la ngikhona kwi social media next space ngisebenza kusona ngoba ngisho kuthiwa ngikhulume inkulumo yaphuma eceleni kubizwa mina kuthiwa awuchazi ubuthini ngibhale report ukuthi mina bengifuna ukuthi awukwazi khona into yabanga bathi kuyokhetha kuzozokhetha ukukhuluma bekufuna ukuthi ukubheka ukukhuluma kwakho ungagcina usukugxoba abantu kodwa mina bengikhuluma ngenothe eqondile nje ayikho into engizoyo infrastructure udriver imoto ngoba ukukhuluma ngeinfrastructure kuba ngazothi ugxoba usibani bani cha ma umgwaqo maqhepu qhepu nje mina umgwaqo sendathini maqhepu qhepu udinga sohlabe ngo red card mani ngenayi red card kulo mgwaqo nokhipha emgwaqweni anoshange tipex akekho umuntu ongenayi tipex kushuthi lo mgwaqo awusebenzi
Okay, ngoba ngothi ke nawe mbukelo uyaphenduke lapha khona ukuthi cha unongalo uthi uyaxolisa nongalo ngeke uzukwazi ufuna ukukhuluma lokhu wena okusuka ku
futhi sekumnandi kamandla ngoba kune social media eyam le social media ngiyishare nabanikazi bayo ngikhuluma lokhu ngikukhuluma ngikhuluma into eyakhayo nami ngisweke nayo nje lithi ikhulunywa into esikhuluma lapha isuke ixoxiwe nabantu abaningi bese bethi imise kanje bese siyayikhipha asivele ngicabange nje ukuthi ngiyakujikijela ukuthi no ukube ngisuke ngino 3-hour show ngabe ngithi isuke no-producer inabo producer abayo asivele siyijikijele nje inkulumo ngoba asifuni ukugxoba abantu kodwa sifuna ukuthi uma ugxobeka sikugxoba ngomsebenzi wakho ukuthi awuwenzanga ma ngithi umgwaqo othile umaqephuqephu yabo nje umgwaqo wase-Eastern Cape R61 makusheni kumaqephuqephu lapha nakholutho absent without leave house to let akusahlali muntu yabo akusekho umuntu kulowo muzi indle eqashisayo yabo ngikusho lokho noma ungaqhamuka kwa left kwa right uthi angatheka ngiyakutshena hayi awukho asambise khona phela asambise sokwenza inspection in lokho bese ke awusakwazi ukungatheka ba ngikhulumela ubanjalo khulumela umphakathi wakithi eSouth Africa ngoba la eSouth Africa akufanele engabe sihamba kulowo mgwaqo enjalo ngoba ingozi iningi idalwa leyo nto bese uthi ukuthi abantu bakhona futhi akekho umuntu ozo-account yileyo nto angisho ukuthi cha bakithi ningixolele ngimuhle la ku-social media.
Nongani, uthini umbono wakho ngomshini owodwa eSouth Africa oprint ama-license?
Ngithe mina uma kuza ama o festive season ama Easter kuphuma nesinedolo mhlawumbe inkulumo yami yayizwa mina angifuni ukungena kuleyo ngoba nginengane ezo 7 mina ekhaya kithi la ngcono ngobe eyodi khona angisithengi singwe sodo thengi singwe ezo 3 kunabafana abawu 6 oyedwa kuseporting school kusho ukuthi kusele abafana abawu 5 bese bentombazana mangithengi singwe ngithi everything thengi singwe ezo 3 ngicabanga ukuthi impendulo lapho phakathi.
Oh, okay, ngizwa kahle uthi uthenga izinkwa ezo 7 ngoba unengane ezo 3. So le yomshini owodwa awuzokuphawula ngayo.
Angemphawule ngizophawula ngezinkwa ezo 3 einganeni ezo 7.
Ngizwa kahle nokalo. Eh kunabantu ke abake bayibuze ngiyazi nomlaleli unakhe emqondweni ukuthi uyafisa ukwazi ukuthi uAyanda uyenza kanjani lento ukuthi asiko abantu abakwazi ukuthi uhlala phe vele usukuseredweni. Kodwa uyayisha ingozi ese Cape Town, uyayisho ingozi ese Goli, uyayisha ingozi ngisho kuthiwa mhlawumbe kuno 5 minutes yenzekile. Uwenza kanjani lokho?
Into ethi ngesikhathi ngiseyiphoyisa. Umuntu ube nethuba lokuthi kushuthi u-traffic reporter waba nenhlahla ukuthi ngiqale emaphoyiseni. Iy'nhlaka yikahulumeni ngicishe ngizazi zonke ezizokunikeza i-traffic nje. Ake sithi nje, ukusuka e-Rustenburg, i-North West, wehla ngo-N4, uzobhatshwa lapha e-border se-Mozambique, yabo? Lapho u-N4 lo. U-N4 kuno-N4 track, so ngikhona kwi-database yakhona. Anything ezokwenzeka ku-N4 suka e-Rustenburg uzoyofika e-Mozambique e-border ngizoyibona la angizukuyicinga yabo. U-N1 suka e-Cape Town uzoyongena lapha e-Bait Bridge e-Messina, so ngikhona kwi-database yalapho anginastress. U-N3 nginawo usuka e-Hickleback uzozobamba kuphi? Uzobamba la e-Maranhill ngikwi-database. Uyabona ukuthi ama-national routes sengiwabambile lana awu-3. U-N2 angithi sibuka ngani, ubuka ngokuba busy imigwaqo ebusy yase South Africa. Umgwaqo obusy kakhulu e South Africa u-N3 ulandele u-N1 bese kugcina u-N4. U-N4 ubusy u-seasonal yabo, awusiyo umgwaqo obusy. Umgwaqo obusy yilo osuka eThekwini suka commercial noma usuke ePine Street uzoyokufaka phakathi eGoli. Wona mgwaqo obusy kakhulu ulandele u-N1 suka eCape Town uzokubeka le eMessina eBait Bridge uye eZimbabwe. So mawubambe lezo zinto kuleyo database awusakwazika ukuthi ngoba ingozi osukuyibheke kakhulu ezokuphazamisa u-national road uprioritize yona bese kuthi lena ezongelela emgwaqo yakithi yawo N2 ubhizi kodwa awukho that busy nawo national road kodwa ubhizi ba awufani no N3. Uyayibona i-truck ibivala u-N3 le ehlale 2 days uyabona ukuthi kujama lonke business uyabona nje ama national road entry ucishe ufane ne airport ngathi mina i national key point ngiyengisho kanjalo makuthiwa kunezinto ekuthiwa ama national key points u N3 ufaka kanjalo ngendlela ongafanele wenze mistake kuwona ngoba wenze mistake ubuleli business. So uma ubambe leyo database bese kuthi ke kunemigwaqo yama district yama province yama R74 no R33 lapho ke upheke ini amaphoyisa kunamaphoyisa osebenza nawo bese wayiphekela ke nabalaleli wabakhanda wabakhanda ba trustworthy wabakhanda senginesikhathi ngiqale 2004 senginabantu bami othi ukuthi ngeke ngisayiverify into eshow wena ngoba sesisebenza isikhathi kodwa ukhona umuntu omusha ozongena inamba nawe ithathe somewhere ngoba inamba yami mina anginayo inkinga nayo eyami inamba nje ithathe noma ubani ngikubuza futhi uma ufone ukuthi uyithathe so lo muntu uzongitshela maye ngitshela ngingamazi ukuthi afuna ngifonele amaphoyisa ukuthi again verify kunengozi ethi ubone ngingayisho ukuthi awumsweli imgejile no ngenzeka ukuthi ngigeje ngenzeka ukuthi ayingeje hambe ngisafuna beyiverify ngoba nginikwe umuntu engingamazi yabona icishe ime kanjalo bese kuba yile mgwaqo semakhaya ke okunye umsweli akwenzile nge-traffic for the first time kwi-history la wezwa khona kubizwa indawo yangakini enkandla eredweni nge-traffic
yes.
Nowezwa semntube akekho yaqalwa yimi futhi namanje kusenzima ukuthi uthole ukukhuluma indaba zasemakhaya loo nto ithi utshela umuntu oshayela le emakhaya azi ukuthi ubalulekile uyefana nomuntu osethekwini it's not about ingozi umtshela ukuthi mayeza ethekwini azi ukuthi ubaluleke njengawonke umuntu ukucophelela okomuntu osenkandla okomuntu osethekwini okomuntu osegoli hhayi manje bona bekhohla kukhulunye Cape Town igoli itheku sekuphelile wena uma uqhamuka le emakhaya ngazuthi nje ngazuthi angazi noma ulahlekile noma udubile ungena kanti uma sewudala ingozi ungena kulama stats azobizwa abizwe ibona amagama amakhulu yaba so usuku zami ukuthi nawe ngiyakubona nawe ngiyakubona nawe ngiyakubona nawe ngiyakubona ukuthi ke uqwashisa ukube leyanto yakho yeyingozi obuyibozile ukube sihlala phansi sonke sinikezane uvulwe kuthiwa ungayenza kanje nami ngibeke nosibanibana beke nosibanibana beke umehluko singawenza.